Ngamantulwana intoni leyo?
Uthendize ngihle indoda yakho ngekho.
Hayi wena nje. Ima uthi iphathe mfundisi itheni? Qasha, qasha mntulwana. Ndifuna ukuthi nditatazela kangaka nje.
Yo. Andiyiqondi lento yakho. Kanti sibanintsi apha kuwe, Ncumisa sithandwa sami.
Kaloku Vusi nditshatile.
Yeke umyeni wakho usegula. Nditsho omakho apheni.
Hayi, nguwe wedwa mavusana wam.
Hayi, hey.
Uthini ngamncumisa?
Hey! Yini ukundothusa kangaka matolwane mfundi? Kona ufuna ntoni apha?
Wena ufuna ntoni?
Hey! Ungandibuzi ndikubuze. Bhum.
Hey, ungathi ndingakubuzi, ungibuze. Nawe, bhum.
Hey, ungathi ndingathi, ndikubuza, undibuze. Phuma, phuma mantorwa.
Ungathi ndingathi, ungathi ndingathi, ube undibuze. Nawe, phuma, buze,
bhum.
Yakhangela ntwanina.
Bhum. Ha.
Nangu lo. Osi.
Hey, ungathi ndingulo.
Hey wena, ungathi hey. Apha kum.
Hey, ungathi hey, xa ndisithi hey, ungathi ndingulo.
Sense.
Ngakuphinda.
Nonde zam.
Takubayathi. Thanga.
Hey, yeka nento nesu. Bangwanzini. Yeka nukuna banina.
Ngomes, ngathi usidibanise. Hapo, wena.
Ngathi sensu nam. Xa usibona.
Hapo, uthanda bani Ncumisa phakathi kwam nani.
Oh,
how come to?
Nani katesa?
Oh, yeah, 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 yeah.
Okay, look it. Numan, bolo no ngomo lusak nom, zas kata la yen. Ay, 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 gaga ya iman ani wasup numanin, ni asine ya ganjeka. Iman gomlen zami. Obego lu nyonya wakala pants, wesagel.
Ashes, vula nje.
Hey, come here, Noam, bro. Qashan.
Happy.
Pass away. Pass away. Pass away. Grab his dog.
Kwenzekeni apha nkosikazi?
Umlenze lo wetafile uyandihlupha mina wami. Ubulele izitsha zami.
Hayi. Ungile zakuthengele ezinye nkosikazi. Uphilile kodwa nkosikazi?
Ndiphilile zwene mina wami akukho nto wena.
Hayi noko. Eyi. Nxaniwe nkosikazi.
He, tana utsho xa usiza.
Khawundenzele iti. Nkosikazi, ndisele ndomile.
Yena wami andinayo iswekile.
Kanjani?
Kaloku andazanga ukuba uyasa.
Oh, hey. Oh, nkosiyami. Konje, sizawuthuma bani ke ngoku?
Andazi nam futhi sokuhlwihla.
Yho. Eyi.
Hayi inkathazo.
Yho.
Yebona ke nkosikazi lento yethu yokuba singabi nabantwana.
Kodwa Ncumisa utsho mkami sizoba nini nabantwana?
Andazi nami.
Angazi wena kwazi bani?
Andazi nami, kwazi ophezulu.
Kwazi bani? Lo phansi kwebhedi nakazi? Yebo. Ndazi yini mantorwa? Diphathi kwebhedi kuthi okwazi wena ophezulu.